gara basarku ta internet ta kare. Kada ku bata lokaci na jira ranar gara basa ta musamman. Tare da Orange, kowace rana akwai gara basa kashi 100% a shigar farko ta wannan tsari. Domin cin moriyar gara basar internet sauki, ku buga kwaranga 2-2-5 kwaranga 4 kwaranga.